ebusia foye mamu akwa ba e de ba Kofi Kanchima CTV so na se na monim dada no abreni abrebia ya channel yi so de e news a etwa guo e fa politics home entertainment science and technology e na ye de ebrem o ye channel yi so na nde ye de mu e ko e ye ofanse ayere bi constituency na ye ka ofanse ayere bi constituency de na ye nyina ya dwen ekɔ nipa baako pɛ so ayɛ na ye information minister Kojo Oppong Nkrumah ai ɛhɔ ɛna ofiri na wei ɛna Kojo Oppong Nkrumah ayɛ ye information minister ɛde notice bi aba abɔnten ɛkyerɛ sɛ ɔno deɛ sɛ NPP ɛkɔ akwakɔ yi nipa obedi omanim akɔ election 2024 deɛ a na ɛndeɛ nipa baako pɛ ɛna ɔno ɔde ne support ɛma no ɛyɛ nyinaa yɛ vice president Dr Mahmoud Bawumia. Ai Dr Mahmoud Bawumia ɔno ɛna kyerɛ ɔde ne support ɛbɛma no na ɛba ne sɛ yɛto aba ɛyi obi a ɔno ɛna ɔbɛto aba ama no na dɛn nti na ɔkasa ɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ yɛ nyinaa yɛ vice president Bawumia ɛyɛ obi a wabɔ ne ho mmɔden paa yie ɛba no NPP amanyɔkuom ne ɔman Ghana amanyɔsɛm mu a wabɔ ne ho mmɔden paa yie ɔbaayɛ no wahwɛ ɛma kwan a ɛda ɛyɛ akyem ɔda a ɛlidi ɛkɔ ɔfanse ayere bi kuro no mu no wahwɛ ɛma saa kwan no ɔmatwa no fɛfɛɛfɛ ama ɔmo na sɛ ɛnyɛ ɔno a anka ɛyɛ saa kwan no yɛntumi nyɛɛ woyi ɛno firi wɔ a wahwɛ ma mpontu dwuma bebree ayɛ dɛ akɔ so ɛba no digitalization a ɛndɛ kyerɛ sɛ wotumi connect wo national health insurance ɛma Ghana card ɛne sɛ wotumi de wo Ghana card mpo ɛkɔ other countries so ɛyɛ accepted ɛwɔ yɛ ECOWAS countries nso no na kyerɛ sɛ ne nyinaa ɛnam yɛ nyinaa yɛ vice president Dr Mahmoud Bawumia so na ɔno deɛ ɔhu ne sɛ sɛ NPP foɔ ɛyi ɛyɛ Dr Mahmoud Bawumia sɛ ɔmbɛtu frankaa ɛma amanyɔkuo no a na kyerɛ sɛ ɔmbɛtumi adi nkunim ɛyɛ afe 2024 mu na ɔsan di nkunim so a ɔbɛyɛ adwuma kɛseɛ paa ama ɛyɛ ɔman Ghana na ɔhwɛ ne ɔhu ne sɛ ɔman Ghana yɛ Lèaked behind a banning technology science ena enioma efa computer ene ade ade ho na se Bawumia eba ebeboa ye pa ebusia nyense mere moma yenko nyenkonko tie hono abu Kojo Oppong Nkrumah ne nsema odi tu jawa bro ne nsentro for ad
joboy 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 police station for moa ha moya sio sa moa ha abna simai moa ha ofonsi ayere bi moa ha Yangu Ponchila Munda. Mukani fwa muni amapeni abiriyetri ebaye. Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia. Mira. Yemao akwa ba kesiye. Eba ofuansiya yubi mpesu waisu. Fitibere kesiya da abesini. Wakwa probo ewe kwe mantemina. Yenu nenam. Na mrantie ni bi omwa basi ni muno na omu ni mo fansi ya yibi oma titi ene omu di omu na esi asa asa kongro wisi abu siya fo sene muu oma kweni ya bede chene wa hasi ya sene ya chene manka eno ye kuo MPP ako nye bi wo kuo ni kukudu ako nye bi wo kuo ni sa ako nyano eye osahini ako nya mo amuni baba akosem no tete no ye ko esa asa efo no anase asafo no ye wo obi a obi ani mu a otu asafo no de ben ne franka sa akonya no ni pa odi ne fra no osahe oni no di ani ma ye kokko na ye ko ni osahe oti akonya mu ne no na na bidan ko akufo ado ne mre e be so eno ti ne ho akohia se ye beyi osahe fofro na wetu ye party no franka e de yakoko 2024 adisi ye beyi du ene e de omo asi ho ebi e be ba be kai nsa wa ha sei ebi mu de ombo mbe gira ho da no mato ye kra ebi mu be gira ko fodia no mato ye kra na nso ene Ghana man pani sremu sei jata alhaji Dr Mahmoud Bawumia wa be kai nsa on the many December Eddie Bray. We are the same as our father do. Now, because you are new. Kukuru. Many many questions you know way. Who Dr Bawumia? By 16 years ni. Much yemi. Do you see any? Sabre no head more Bank of Ghana. I'm head more Joy FM. Now, me in an anti 2008 are basing them. Doc, me see any maybe one who me who near maybe one who me can't tell. Then no way. Let you move to Bagra. Let you move to Bagra. And you're my band here, serve you a while. A yes, you know, a dog. Ah, a yeah, a fair, ah, yes, yeah, I die a coma so of Francia, you be as Doc, they are a big kind. Was so our form. Was so form. We have a penny so any dear man in Castle was so embrace. Dr. Bawumia, you'll be a OTSM, OTSM. Penny, you are when you're penny near Dino, who can send China or Simintiobia? Penny, you are when you're penny near Dino, Assembana for Catiana, or Simina Magician, and Matuya, who will be. Now, so I love the Dr. Mahmoud Bawumia, you'll be a minimum of 52,008, you know, and I saw our infant, our form, OTSM. Now, so me for more, and can I send them to Casemia, they are Fang Obu Akodu, pay 23 Ghana cities. And ka on ti e wu kwanya e be faso na ye tu miyama abba form abe du bebi ene wui e ti doke na ye tina press bi aso yi demi mi sire nyami shira mao se so dum fuwa ni dum ye na ufuwa ko niya kesye na dok mo waso mpasu mwa fwa maya da di e to su miye nu kukuru di e to su miye nu dok ene wahu fama a wu di ba fori e ema em ema gana Uncle Biba, what about the doctor? And then Ghana, we Ghana City, Bakona. The money at Ghana City, and your mammy, the Bako Yambra. They are tossed to me and only say, a brand here beat the Bank of Ghana, a friend of governor, or no sign it, and son of Babi Iska. Papa, you are not a deputy governor, governor, baby, a trade. And can name the sky of Grammy, you call in and call science here. And so the whole bar for yesterday, we got to hope. Same people, you know, that's sorry, no, about the Yakima. And you know, fit is other than the scene. Or, come on, dear, what MPP would be a brand saying, yes, one said, oh, God, the animal. A fitty court, a quiet for a doctor, to the penis, a whole cook now, who didn't pass and forbid you at them, who himself for back a set you out. And so, who said, Bama, and since you and Sana, Wahram, and you see. Okay, we want my career. I'm a MPP. Chief, what do baby say? And you're going to come and chief. Boy, see, I'm going to see what you're going to do.